Igikorane cy'ubutumwa bwiza no kwihana. Bantu mwese wo mu Gisegara cya Bujumbura no mu Mugisegara Chavujumbura, ishyiramo Kristo gikanguro time to revive. Gifatikanije n'inani z'amashengero akorera mu Burundi na cyane cyane mu Gisegara cya Bujumbura no muri komine Muha, yabategurira igikorane cy'ibihe by'impemburo, gukira indwara n'ubutumwa bwiza bwo kwihana, kizoremeshwa n'umuvugabutumwa rurangiranwa ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Kailens Martin, kuva ku igenekerezo ry'indwi iry'umunani n'igicenda ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Kizingwe aho bita kwa Sebatutsi. Muri icyo gikorane hakaba hatumiwe umuririmbyi rurangiranwa akunzwe cyane muri kano karere yitwa Rosa Muhando ava mu gihugu cya Tanzania. Icyo gikorane kikazaba kiremeshejwe kandi n'umukozi w'Imana Reverend Pascal Ntakamurimbo wo ngaho iwacu mu Burundi. Mu kwinguruza naho mushika muri ibyo bikorane biroroshe cyane, imidugu izobatura ku bisa zitandatu z'umurango. Ababa ku ibarabara rya Bujumbura Buhonga, imodoka zizobatora mu Ikora, Kamesa no ku Musaga kuri station. Ababa ku ibarabara rya Rumonge bazobatora mu Gitaza, Migera ku isoko, Kabetsi ku isoko, Kwiramba, Gakunwa, Kimina no kuri Pierre Livingston. Abava muri zone Muyira bazobatora kuri Campus Kiriri hamwe no ku Bumwe. Abava Isororezo bazobatora kuri Siguvyaye nayo ku ibarabara rya Gatumba bazobatora kuri Poto Centre, kuri Shanike no kuri Amusa. Ababa muri Ntahangwe nabo bazobatura kuri Hompo yo mu Kamenge, Gare du Nord, ku gituro cy'amabisi mu Kinama no ku gituro cy'amabisi mu Cyarama no ku gituro cy'amabisi mu Buterere no mu Maramvya ku Isamariro rya mbere. Kaze mwese mwirabire ibyo Imana ikorera abayo.